this. They were smoking that stuff, you know.
Mapurisa, munu muarare, akati wana tichipu tambaje, akando mangara kuna maticha yeru, ayui yui chambogo chatirwa. Teacher, yeah.